Bangjang will fight you.
Two! We'll be right back. We cannot over... go, go, go.
Go! 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 Yeah! We'll be right back. 그렇지. Two, 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 two Yeah! Yeah! Go! Liu Bei has succeeded in restoring the Imperial Han to power. The age of Shu Han is about to begin.